pastor umuntu wo ishingiro bita Shalom Temple. Nyuma yo kuba umukozi w'Imana usanzwe ufite n'ibikorwa nkora by'iterambere cyane cyane mu bijyanye n'ubwubatsi kwagura ibisagara hamwe n'ibikorwa bijyanye n'uburimi mu bijyanye n'ubuhinzi bwa none dusanzwe dukora cyane muri icyo gisata cyo kwiteza imbere biciye mu burimi.
Egome, murumvise rero abatumire b'injyamunyu dufite hano muri studio muri kino kiganiro kugira ko ari ikiganiro kidasanzwe cyatunganijwe na RTLEBU. RTLEBU rero mu majambo avunaguye Madame Sandrine, ni iki muri RTLEBU harimo iki?
Murakoze cyane mugenzi wanjye John. Hanyuma RTLEBU n'urunani rw'imboneshakure rukorera ku mbuga ngurukanabumenyi bwemewe n'amategeko ni raison de television en ligne enregistrée au Burundi. Bwemewe n'amategeko y'u Burundi tariki 9/8/2023 niho urwego sense rwashoboye guha uruhushya rwo gukora ku mugaragaro RTLEBU. Hanyuma twababwiye harimo imboneshakure nyinshi zikorerayo, turashobora kuvuga nkeya bari baradukurikirana bakazumva. Harimo Mwanga Act, harimo Silent Vibes TV, harimo USAID Burundi, harimo Agaseke BTV, harimo Televiziyo Tanganyika, harimo ECTV, Sangwa Mahoro TV, Peace International TV, FTBB, Jumuiya TV, Kabaza TV, hanyuma Woman TV, BAA Media, Kugasaka Web TV, Roy TV, Burundi Jobs Media, Ibidukikije TV n'izindi zikiri ako ngo zitararonka uruhushya neza. Muga ibyo turi ko turakora uno munsi tuko turahimiriza n'izindi zose zoba zikuzira ko zitakwijya amategeko y'u Burundi, tujye hamwe tugire urunani mu kubaka igihugu cyacu.
Murakoze cyane kutubwira icyo ari cyo RTLEBU. Reka rero twinjire mu idonido ry'ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Twumvise yuko tuza kuvuga ku bijyanye n'ihangiro, reka ihangiro ry'igihugu 2040, igihugu kifashe, hanyuma 2060 igihugu giteye, mbega ibyo tubishyiraho gute? Mwumvise abatumire dufise hano muri studio, reka duhere hano duhere ku mukenyezi, mbega ihangiro ry'igihugu tubishyiraho gute? Hakenewe iki kugira ngo turishyigeko?
Murakoze cyane. Iryo hangiro ryo iyo vision 2040-2060 igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere 2060, nibaza ko ari ikibazo nkoramutima kiraba umwenegihugu wese, kiraba inzego zose z'igihugu, kiraba umurundi yabo uw'i Bujumbura, yabo wa ruguru, yaba n'uwo mu mahanga. Ni ukuvuga ni ikibazo cyacu twese. Kugira tugishike ko hakenewe ibintu kuri jewe ndavuga ngo hakenerwa ngo ibintu nyamukuru bishika kuri bitatu bikuru. Hariho icyo bita amahoro. Ntidushobora gukora mu gihugu kidahagaze neza, mu gihugu kitari stable politikema canke ata mahoro dufise. Ica kabiri naco hategerezwa kubaho diversification economique, ni ukuvuga habeho gushira imitahe mu bisata bitandukanye, na cyane cyane mu gisata cy'amahinguriro, kuko nta gihugu gitera imbere kitagiye mu mahinguriro, kidahinguye ibyo dufise. Nabahaye nababwiye icyo jewe nsanzwe nkora, nsanzwe ndi mu isuku n'isukura, aho duhingura umwanda. Ni ukuvuga icyo ni gisata kenshi benshi bibagiye, kandi tudashobora gushika mu ihangiro twihaye muri vision 2040-2060 tucirengagije. Dukeneye kubona umurundi wese afise amazi meza, afise n'akazu ka sugumwe. Kanatsinda nyakubahwa umushikiranganji wa mbere niwe yavuze ngo itanguriro nyakuri ry'iterambere rihera ku kazu ka sugumwe. Ibyo rero benshi baragasuzugura, mugabo hariho byinshi dutegerezwa kwitaho kugira ngo dushike muri 2040. Ndashimira cyane n'umugambi w'umutambukanyi w'igihugu cyacu,
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyacu
cy'u Burundi. Ego umugambi zero déchet. Ujya rero ni umugambi kuri jewe watumye mpaguruka nkumva ndasubiye kugira imbaraga zo gukorera igihugu cyacu kugira ngo dushobore kugera ku ihangiro twihaye. Harimo icyo bita les 3R, réduire, réutiliser et recycler. Ni ukuvuga tugabanye imyanda kuva ku ntango aho bagabanya imyanda uhereye kuri bacita tri à la source. Kugabura imyanda hama dushobore ivyo dushoboye gukoresha kandi tubikoreshe hama ivyo dushoboye guhingura tubihingure gucyo dukingira ibidukikije tugabanye zangaruka zifatira kwihindagurika gibihe tumaze iminsi natwe tubona zaradushitseko twara tuvyumva hanze ntitwari tuzi yuko natwe mu Burundi umunsi umwe bizodushikira rero nivyo utwo tuntu duto duto twibaza yuko ari duto aritwo dutuma tuzotuma twe tugera kure hakaba hariho nico bita les innovations guteza imbere ku promoting sense ko ntuno kivuga mu ihangane voilà go abantu bafise ibyumviro bishashe abafise ibyumviro nibahure n'abafise amafaranga hama dushire hamwe tuteze imbere igihugu cyacu
murakoze cyane reka twa kuri icyo kibazo nyene mbega igihangiro cy'igihugu cyifashe igihugu giteye imbere tukoreshika ku gute dushingiye ashere
ego koze sinosubiramo ibyamaze kuvugwa reka cyo mbandaniza uvuze ngo mbega ibihangiro ibona kazoza twoshika ku gute ndabivuze mu buryo bugufi habanje kugusambura ibirimo no gukuraho ibyatumye tutayishika ko muri kazi ahantu wifuje gushika ubutarahashika kandi haba ari igituma utarahashika iyo rero uzi ibyatumye utahashika ugaheza ukabikorera ko niho ushobora kuhashika reka rero ndabivuge mu majambo magufi
yego
ikintu cya mbere gica gikenerwa ni integuro mbega kugira ngo dushikeyo hazokugwa iki kandi integuro ija mu ito n'ido hari igihe abantu bavuga ibintu bifuza gukora ugasanga mu by'ukuri bari kubavuga ibyifuzo aha dusha dukenera plan integuro ija mu ito n'ido kandi ihuza ibisata byose bikenewe reka ndakwiye nk'akarorero uvuze ngo igihugu cyifashe bisigura yuko ubutunzi buzoba bwatunze buravye muri urya rwandiko barerekana n'ibiharuro ubutunzi kugira ngo duhuge tugwize umwimbi
yego
ni amahinguriro twari ko turumva n'ibindi bikwiza umwimbi ubwo bugwije umwimbi ntugwize amabara baraza no kuvuga iyi uruhande rwa infrastructure atacu ukozeko muraronka itomate zibaborane kuko ni muronka ngene muzija kuzigisha cyanke naho naho mwamuzigurishije ntimwatabuye ngene muzishora hanze rero iyo nteguro y'ibikogwa yoba ihuza ibisata byose kare kimwe gisigara inyuma kuko turashobora kubona ikintu mega ntigikenewe cyane mugabo mugeze imbere mugasanga bimwe mwakora birapfuye kubera icyo kintu gifatiye cya kabiri ni ugushyira mu ngiro iyo nteguro y'ibikorwa mu buryo burimwo kutorosha urabona hariho ukuntu rimwe na rimwe umuntu turi muri byo n'ingeso tubamwo umuntu ategura ibintu aza gukora ugasanga yakoze nka bibiri bya gatatu byacyo kandi tukabona ari ibisanzwe nk'ibi bita mediocrite
yego
ipoje yari kumara amezi atatu urupapuro ukeneye ahantu kanaka muri administration ugomara iminsi ibiri rukamara indwi tukabona umenga ibintu bisanzwe kurya niko tuba turi ko turahusha gutera imbere kuko uko umwanya utakara niko usanga za ntego mwihaye mutazishyize ko kugihe umwe yavuze ngo ubudasa buri hagati y'uwatsinze mu ihiganwa ryo kwiruka n'uwashitse ubwa nyuma n'umwanya bashikiye ubundi bose barashaka kujya mu rungo wo kurangiza mbwaba hari umwanya bamaze kugira ngo bashikiye rero turakeneye abahinga hazokererwa abahinga bashobora kudufasha gushyira mu ngiro iyo nteguro mu buryo burimo precision ikintu kimara umwaka kimara umwaka ikimara ukwezi kimara ukwezi aho niho rwa rugendo rutujana kuri yabona kazoza ruzoshoboka icya gatatu ni uvuga kizokenerwa cyangwa ni ubunyere gikenewe ni ugukurikirana ibiri ko birakorwa
yego
suivi iyo utumye abantu gukora ibintu mugabo ntubakurikirane murabizi hari abantu bashobora no kubiteza babibona kuko bavuga bati akazi ntigahere mugabo ibyo no kuvuga akazi ntigahere ugaca kwegura ibikorwa bica biducereza muri rwa rwendo rero hanze bakenewe ubuhinga bwo gukurikirana ngene ibintu biriko birakorwa kugira ngo ntituzosange aho twoshitse muri 2040 tuhashitse kuko bigenze gutyo hamwe twoshitse muri 2060 cya twongera kuyinda imyaka kandi uwongeye ku mwanya hariho ubuhombe bw'abana tusanga rero hariho no gucika intege hariho n'abaca bumvumenga ntibizokunda ni byiza yuko tugendera ku muvuduko mwiza utuma dushobora gushika kurajya ama indicateur ari muri kijya gitabo gutyo bitere n'intege abariko barakora nari imvira kuza gukora ibindi babonye ko ibyatanguriwe ko biriko biragenda neza
ego me twakire reverend pasteur Vincent Nimbona mbega namwe icyo hangiro cy'igihugu ibihumbi 2040 igihugu cifashe ibihumbi 2060 igihugu giteye imbere mwega mbega mwiho mubona ibyo two bishika ko gute hakenewe
murakoze cyane no bivuga mu ngero zibiri bwa mbere ndavuga ko birashoboka ariko kugira bishoboke hari ibyo dutegerezwa gukora no kuvuga n'abarundi bose hari ibitegerezwa gukorwa hareshya hanyuma kandi nakomera kuvuga ko iyo ibyo bidakozwe ryahangiro nayo ridashoboka tudashobora kubishikaho rero mbere kukarorero no kuvuga ko kugira tubishike ko no kuvuga ko tugomba kubaka iterambere rirama rero iterambere rirama nubisigura nk'uko ari imyifata umuntu abamo ubu itegura akazoza keza agomba kubamo yandi mana ntabwo turi ko turavuga kugira tubishike ko ntitubihera mu bikorwa tumanza kubihera mu byiyumviro hama bikadutwara guhindura intumbero guhindura imikorere hanyuma tukajya mu bikorwa rero igituma mvuze ko bisaba guhindura intumbero nuba akarorero gatoyi kabaye na gatanu gushyika mu 2010 haje intwaro nshyashya urabona ko abantu bari banyotewe novuga iterambere ugasanga abantu bagenda bishyira ku murongo muri bimwe harabaho novuga changement de mentalite rero icyo ni cyo kintu cya mbere numva gikomeye cyane kuko iterambere rihera mu mutwe rihera mu bikorwa kuko iterambere ridahereye mu mutwe ridahereye muri changement de mentalite nibyo wubatse ugaruka kubisambura rero ibyo tugenda tunabibona no kuri y'ubwo mazi igihe kirekire asemerera duhereye ku bijyanye n'iterambere biragaragarira mu nyubako kugenda usanga inyubako yamaze imyaka 50 harabaye utuntu ugasanga inyubako imaze imyaka 20 ugaca usanga ibyo twakoze inyuma y'imyaka 50 amahera yakoze inyuma y'imyaka 50 agiye gukora imbere y'imyaka 20 kandi yari yarakoze ibi byose bikagenda bidusubiza inyuma rero ndavuga rero aha harakeneye ihinduka ry'ibyiyumviro ku barundi bose ubereye kuva hasi no gushika ku baganza iyo ndiko ndavuga ku baganza no ku y'amasemerera urabona ubu buri mutegetsi wese usanga ari intomero ziwe ntibaraga panika abari niba ari ikintu kibaye ugomba kumukomunika bivuga ko hagomba kubaho shanga bayiyumvira abaganza bose bakumva ko bari kubakorera hama umwe n'igihugu nawe ugomba kumva ko igihugu kigomba kubaho kubera we atagomba gutezwa imbere n'abari hejuru y'iwe ahubwo agomba gufata iya mbere twese hamwe kuri ukuri bwavuga ngo twese turi hamwe
birashoboka
rero nubwo rero ko iterambere rihera ku guhindura ibyiyumviro byo muri ubu muri kazoza ukabibamo uri kuja mu iterambere kuko iterambere no igereranya ko ari mujya mu kino twakunda gukina turi abana wa akingoni twagiye umuzingi twirukana n'uruherekerane ukore ukageza aha ugasubira ukageza aha na cyane cyane twoshyane nk'abarundi twakunze kubona no mu kindi ko ndavuga cya changement de mentalite
urakibona mu bantu bato bato urakibona no mu bantu bisumbuye na cyane cyane yuko urabona nk'iherekeranya ry'abantu akaruru mukuru mutumba chef de zone paneri donc ubumenyi ntagomba kwemera ibyo wasubiriye yakoze kwa leta rero bica bisubiye bigenda bidutwara mu bihugu aho umuntu wese aje agenda asambura iby'uwundi tukama turi ku itanguriro ry'igikorwa tukama turi ko dutangura bishasha ibyo rero birafrena novuga iterambere hanyuma kindi nacyo novuga nuko bagenzi banjye banyitangiye imbere bavuze igihugu ntigishobora gutera imbere tudafise amasoko ntangabumvu ahagije atuma ibyo bikorwa byose tubishobora kuko isi n'umunsi aho igeze mu buhinga bwa none ubuhinga bwa none bushoboka tudafise amasoko ntangabumvu ngo bushobore gukora ku rugezo bwagomba gukora hama kindi nyamukuru nogaruka ko kijyanye nicyo bavuga stabilité politique urabona ko politiki y'ubumwe yari stable tugenda nyuma y'imyaka itanu cumi cyangwa cumi n'itanu twarabye nyuma y'imyaka mirongo ibiri ugenda usanga hanze inkuru za politiki rero icyo nacyo abanyapolitiki barakwiye kugihagarara ko cyane hakabaho icyo bavuga stabilité politique ibyo bizatuma rero usanga abantu bizera cyane igihugu kuko hamaze kuba stabilité politique biragenda bijya imbere bishanga duga uko murabona duga niko hari abantu bamwe bamwe bata igihugu ariko bakora bateza imbere igihugu ibindi bihugu ibyo rero byose nk'uko murenzanje ashoye yabivuze nta kintu gikwiye kwirengagizwa mu gitoya ibintu byose bikwiye kuja ku rugezo rumwe kuko iterambere kujya twabwiye ni uruhekerane kandi uruhekerane bavuga mu madomene yose rero ibyo bizodutera gushika kuri rya hangiro mugabo bitabaye uko tuzobisanga biri mu byifuzo mugane dushobora kubigeraho ariko icyo nizera ni uko ibihe birahinduka ni uko atari ibyiyumvira ahubwo bikwiye kuba imigambi hanyuma bikajya mu mbwiro ikindi nacyo subira nkavuga bikwiye gukorerwaho cyane ikijyanye n'uburimyi kuko u Burundi dufite isi yimbuka cyane uhereye mu kiyaya imisozi buri ntara yose irafite ikirimwa yihariye irafite ikirimwa runaka kuko mu kiyaya cy'imbo usanga hari ibyangombwa mugabo ugiye kuraba ibyangombwa kuko byerera rimwe ugiye kuraba mu isoko no munsi urasanga imyembe cumi igurwa ibihumbi cumi cyangwa mirongo ibiri ubwo inyuma y'amezi atatu ugaca usanga umwembe umwe ugurwa ibihumbi cumi urumva ubwo budasa burateye ubwoba biri mu bintu bituma nawe nyine n'umunsi mu wundi yarabuze abantu ari urugo rw'abantu batanu bashobora kuba bakoresheje ibihumbi mirongo ibiri inyuma y'amezi atatu baca baba bakoresheje ibihumbi mirongo itanu urumva ari ubudasa bwose buzagomba gutuma tudatera imbere igisata cy'amahinguriro kugira ngo twikonsume ibintu bihingure amatomate hari igihe bayateranya ibintu babyita ingorane ibigori babyita amatelefone bijya byose ayo ni imvugo idusubiza inyuma kuko byari bikwiye kuba ibintu biriho mu mwanya wose kuko bizaba byabitswe neza byahinduwe neza habigurika abana
murakoze egome duke tubandaniriza ko dusubire kandi urugendo nyine kugira ngo dushike kuri iryo hangiro hariho ijambo dukunda gukoresha bavuga ngo gukunda igihugu nibaza yuko iryo jambo naryo ari ijambo rihambaye cyane mubwe kuri mwebwe nyine gukunda igihugu mu byita gute mubiha iki ke gicapa
bo murakoze cyane ubundi ko navuga ngo gukunda igihugu ibwirizwa ry'imana umuntu wese agomba gushyira mu ngiro igihe cyose atari ishyize mu ngiro amenya ko hari deni aheraniye igihugu kandi amenya ko hari n'icyaha bavuga afite ku mana kuko igihugu ntabwo nahita mu gihugu avukiramo ry'imana ikigushyira gufise
ntumbero ugomba kushitsa muri icyo gihugu kuko nta muntu n'umwe avuka mu gihugu y'abantu kandi nta muntu n'umwe avuka mu gihugu ngo ajye kubera umuziga abandi ahubwo avuka kugira ngo aze ateze imbere igihugu nk'uko atamuntu ashobora gucagura umuryango avukiramo nk'uko atamuntu ashobora gucagura igihugu avukiramo bivuga ngo umuryango uvukiyemo wabukenye wabutunze ugomba kuwukunda kujya bavuga ngo nta wanga konka ibere ryanjye na ngarwa y'amahere bivuga rero wisanzwe n'umuntu akabukira mu rugo umwe ko ufise ideni yo gukunda igihugu rero gukunda igihugu si ukuririmba burundi bwacu si ukubivuga ariko urabikorera sinzi ko mubaze kubona abantu bakunda inkino z'umupira usanga akubwira ko ari umufana wa Real akubwira ko ari umufana wa Barca arataye ijoro aratakaza ibyo ariko arakora byose ariko arakoma induru kamengo yufasha bajya abantu bari muri televiziyo kwinjiza insinga rero uko ni igihugu ugera ku rujya rugero aho wumva ko hari deni n'icyo ugomba gukorera igihugu kugira ngo gihindure ishusho gitere imbere gihindure amateka rero umuntu wese akumva ko hari icyo agomba gukora wenye n'ubwiwe n'amaboko yiwe hama kindi naco ni ikintu kijyanye no kuvuga neza igihugu twese turazi ibyo duhitiyemo mu myaka iheze uragenda usanga hari impamvu iyi cyangwa iyi ituma umuntu yovuga nabi igihugu ariko nagomba ndababwira igihugu ni umuryango nico kimwe mu muryango iwanyu ari ikintu kitagenze neza ntibisigura kucuca ku barabara ntibisigura gucuca ibinyamakuru ugacuvuga ko umuryango wanyu utabaho ugacuvuga ko umuryango wanyu udashoboka ahubwo ukora ibishoboka kugira uhindure ujya muryango wanyu ugire iteka n'itekane ugire ijambo ugire ijunja mu kibano ugire ijunja aho uri ibyo nabikora ubushize narigeze kuba ndi ko ntembera mu gihugu cy'u Rwanda ndi ko nyonga imodoka ariko mparati y'u Burundi hama mpagarika ahantu hari resitora ninjira kugira ngire ako mfunguyeho hama mbona rero abantu baje b'imisore bane barabaza nyine iyo modoka hama barabanyereka hanyuma barashika barambaza uri umurundi mwene wacu ndababwira uteye ko ndi umurundi baca barambwira uba mu Rwanda oya ndaje gutembera ndasubira i Bujumbura kandi munyine ngo bangende ndiko ndafata icyayi kugira ashobore gushika i Bujumbura kare rero barambwira bati yo ntushobora kuvana ntitukwemerera mu bundi biracika no munsi hava bibi ntiwabimenye aba mu kinyamakuru iki byagenze uko araja ku bibi araja ku bibi araja ku bibi araja ku bibi rero bivuga ngo biba ibintu byo gutakunda igihugu bifatiye ku bikomere abantu bagira bivanye n'ibintu twagiye tubamo ariko kibaza rero iyo umuntu amaze kumva ku mengo arashitse ku hantu yumva atakunda igihugu arakwiye kurondera abahinga mu nyigisho arakwiye kurondera abakozi b'Imana bakamufasha kuko kudakunda igihugu ni deni kandi gukunda igihugu no kugikorera si ukubivuga cyangwa kwambara impuzu iriko idarapo ry'u Burundi ariko no kubwira icyo ukoze kigaragara kiriko kirahindura amateka y'igihugu murakoze
murakoze cyane reka tuje kundi mutumire Pasteur Hacher mbega namwe mubibona gute gukunda igihugu muri mwebwe muzumva gute ko mwagiye mu tudoda kuri ati kugira ngo dushike kuri iryo hangiro hari ibi n'ibi byokorwa hari icyo genda uko rero ibi byose nibaza yuko mbega birashoboka tudafise wa mutima wo gukunda igihugu
tudafise umutima wo gukunda igihugu haca habaho ubusekana hagati y'ibyo tuvuga ku munwa n'ibyo dukora iyo habayeho iyo incoherence uko kudahuza ibyo dukora n'ibyo tuvuga ntibishoboka ko tugihugu gitera imbere kuko igihugu imbere ko gitera imbere kibanza kugira ikibanza cy'iteka mu mitima y'abantu hariho abantu babicurika ukamenya igihugu nzogikunda ariko giteye imbere ariko mu by'ukuri kizotezwa imbere no kubikunda kwanje ndagikunda ukunyene kimeze hanyuma kuko kitarambera ariko nifuza ko kimbera agaheza nkabikore njyewe mu gusigurira ijambo mu nkundire nce ku ruhande rw'irindi jambo ryo mu gifaransa patriotisme kugira ngo habeho kuzuzanya si nka bisanga nasubiyeho iri jambo patriotisme mu nkomoko yayo ni kilatini ni patre patre nicyo cyavuyemo pati kuko risigura papa risigura umuvyeyi w'umugabo umuvyeyi imana mu baratini babashaka kuvuga ngo ni iki gihugu abo nkomoka ko babayemo hariho ni ukuvuga ko bobo ntibafata igihugu nk'imisozi gusa babonamo iyi connexion dufitaniye n'abakibayemo kera ari nacyo gituma bo bashyira imbere identite yanjye iki gihugu nicyo cyampaye izina ndicyo ndi kubera iki gihugu turafitaniye ubucuti buva kure guhera kuri ba sokuruza hanyuma rero babizanye mu buryo bw'ibikorwa ukunda igihugu iki ukunda igihugu bivuga kugikingira no kugikorera kugira ngo ukuwasanze kikiriho n'abazovuka mu myaka 300 ari imbere bazosanga ari igihugu bashobora kubamo murabona nk'uko ukuntu twasanze Tanganyika batayononye ntushobora kuvuga ngo urakunda igihugu uri kurakora ibintu bituma mu myaka 2030 ajya amazi badashobora kuyakoresha ngo nk'uko tuyakoresha uyu munsi ni ukuvuga ko urakora ibikorwa bikingira akanovera k'icyo gihugu kugira ngo n'abazovuka mu nyuma yawe bazosanga ari igihugu bashobora kubamo iyo turi ko turahonya amashamba iyo turi ko turinda imisozi dutabagura duseka byandagaye bigatera ingorane mu mirima y'abantu mu micungararo ushobora gukuramo inyungu zawe ariko nta gukunda igihugu kirimo uyumviriye ibyo abazohaba mu myaka 50-200 ari imbere ukunda igihugu bisigura ko umuntu acyitaho akamenya ibiriko birakibamo kuba mu gihugu utamenya ibiriko biraba binakurikira amakuru wibereye mu nsaku gusa n'impuha aho nta gukunda igihugu kirimo biragusaba yuko umenya ngo hariko habiki ni naho umenya intererano yawe mu gukosora biba bitameze neza no mu gukomeza ibyiza biba bihari icyanyuma novuga ni ugukingira inyungu rusange gukingira inyungu rusange bikorwa mu buryo butandukanye nimba uri umukozi ahantu kanaka ni ugukora ako kazi kawe neza ni ukwitwararika ibyo ujejwe ni ugukoresha neza birya bikoresho by'akazi baguhaye urafise imodoka ya leta cyangwa y'ishyirahamwe kanaka naho ryoba ryigenga ifise ubushobozi bwo gukora mu kigo cy'imyaka 15 ngiyo urafashe ugiye uratakubiti n'amabuye imaze imyaka 5 yapfuye aho nta gukunda igihugu kurimo kuko ubwo n'ubutunzi bukwiye kumara igihe kirekire kugira ngo bugirire ikimazi igihugu umwanya muremure nibyo byose muri rusange bishyize hamwe mugabo ndangirize kuri iki igihugu navuze kare ko atari imisozi gusa n'abantu kuko nigituma iki gihugu tucita patrie mwibuke inkomoko y'ijambo patrie ni ukubera hari abantu bakibayemo batumye twebwe tubaho ni ukuvuga ko rero iyo bica hose birarengera ibi bintu bifatika ibintu bya imisozi inzuzi nabyo biri n'ikimazi bikaja ku bantu ukunda igihugu bisigura gukunda abantu bari musanga icyo gihugu bose ndaza kuri ijambo abantu benshi batayumva bagora bavuga ngo sintegeza gukunda abantu ngo ntibitegeza gukundana umugabo ngo utegeza kwihanganiranira mu budasa bwacu jewe nanjye mvuga ni oya si ugutorerana gusa ni ukwakirana muri ubwo budasa nyine iyo udakunda abo musangiye igihugu ugakunda umwe ukanga uwundi mu by'ukuri ntuburi kurakunda igihugu uburi kurakunda igice cy'igihugu kandi igice cy'igihugu si igihugu hariho bamwe bavuyemo cyangwa hariho igice kivuyemo ntituba tugifise cya gihugu gusa ingene dukunda abo dusangiye igihugu bikorwa gute uko ukunda umuntu akwanga si ko ukunda umuntu agukunda gusa icyo wirinda ni ugukora ibintu bitera ingorane abandi hanyuma ugakora ibintu bibagirira ikimazi ibintu bigwizi neza mu basangiye igihugu bivanye n'ibyo bakeneye bivanye n'aho bari ubishyize hamwe rero ibyo byose byawe nibyo nita gukunda igihugu ariko n'ibyo yavuze nabyo ndabyemera nase gusa gusubiramo ibyo yari yamaze kuvuga
yego cyane tugende ku fasoni
ego cyane ahereje ku majambo na gopa ntangurire ko ego gukunda igihugu jewe ndabyita iki igihugu ni iki igihugu si inzu twicayemo kubera iyi inzu niwagenda n'ahandi nzu bihasanga igihugu si isi dukandagiramo igihugu ni jewe ni wewe igihugu n'abarundi iyo rero bavuze gukunda igihugu no kwikunda wewe kwanze hamumaze kwikunda uzokunda mugenzawe kujya Yesu yavuze ngo kunda mugenzawe nkuko wikunda urya nawe utagica dafise nutikunda ntuzonkunda rero niwikunde hamukunde mugenzawe kwikunda no kuvuga iki no kuvuga icyo kintu cyose umva ko cyo guhama cyo tuma ubayeho neza uragikora ari gufungura turaje gutkenera gufungura kugira ube urabikora hama gufungura nshaka kubironka udakoze kugira ngo ushobore kwiha icyo ufungura uje gukenera kunyotegwa utegerezwa kunywa amazi kugira ngo wice inyota uje gukenera icyo wambara nuko n'igihugu nuko ukunda igihugu rero no gufata icyo kintu cyose ubona yuko wewe ukunze wipfuza mbere wipfuza iki kugira ngo ubeho neza umaze kubona yuko ari byo wipfuza ucumha amahirwe na mugenzawe no kubironka bikuvuyeko igihugu n'abantu igihugu n'ubuntu utagize ubuntu ntuzongire ngo ukunde igihugu dukunde tugire ubuntu hama tuvyerekane tugabure ivyo dufise dusangire imana yaduhaye byose hama ivyo bintu ntiyabihaye wewe wenyine hari mugenzi wanjye yavuze ngo mbega ngo warahisemo kuvuka muri ico gihugu avyo twahisemo jewe igihugu ndagifata nk'umuvyeyi ndagifata nk'umubiri w'umuntu mbega nta muntu yavutse atagira ukuboko cyane ugasanga nta n'umwe nta nyambo itagira gahonzi mbega iyo uvutse ugasanga ibirenge byawe ntabyo ukunda ucubike ntibikunda nshatse kuvuga iki twebwe igihugu cyacu tukigereranye n'umubiri iyo ubonye ikirenge cyawe ari wewe ari wundi menya yuko udakwiye kumuca afise akamaro kiwe hajya ari muproteje umukunde kujya ntama twakirane ntituri ngahambwira ngo tujya en competition turi ngahambwira ngo twuzuzanye dukompletane wowe ukaba uzi ikintu kimpe finzi ikintu ndakiguhe hama dushire hamwe ubumenyi duteze imbere igihugu duteze imbere aho tubaye igihugu ntikizotera imbere ngo tubonye amazu menshi yavuze neza yuko bitangurira mu mutwe no mu mutima ubishaka uvyipfuza nitwagira mu mutwe tuzogira tuzokwiga tugira iki mugabo mu gihe atagushaka atamutima wo kumva yuko dukwiye kwigura igihugu cyacu kugikunda ku buryo tukigura ni ukuri ngaho ushaka uryame cyangwa ugiye dusaba ubuhungiro ahandi ntibakunda igihugu cyawe ndazi yuko abantu bose bataza babaguha agasore ngo bagipfire ntibaza babandadaye ngo bagipfire mugabo nawe urashoboye kuba ndadaye urashobora kubaguha agasore swati muri domene y'amazi muri domene yo gukingira ibidukikije muri domene y'uburimyi muri domene y'ibindi byose kuko hariho ibibazo byinshi dufitiye inyishu zizova muri twebwe ntizova ahandi yavuze iby'ishusho iyo uri hanze niho umenya rero icyo abarundi turi mpora ntangara nicaye ngaha nkumva mpawe amakuru n'umuntu ari hanze ngo hiyo byayangahe byayangahe ndabona uvuge rero ni tuwese devuwa yo kumva yuko igihugu cyacu twadandaza ishusho ryiza mbega ntitwadandaza ishusho ryiza ubaza ko ingaruka zabyo bitazo tugaruka ko turose abainvestisere bava hanze bakaza kuinvestisa mu gihugu ntibazoha akazi mwebwe nyine mwicaye mutariko murara icyo mukora si izo nyubako bazoshyiraho nawe uzoze ukugamamo imvura nibyo rero je iyo mvuze gukunda igihugu ndabivanga n'umutima w'ubuntu n'urukundo